After the show, izinto ziye zashintsha.
Shintsha kanjani?
After seeing the way uMakhumalo was broken ngakhona, kunezinto bengingazazi eziye zavela after the show. Angaboni ukuthi no, this is not worth it. I can't do it.
Watshela umkhwenya wakho ukuthi uyahamba.
Ngamtshela ngathi no, I can't do this.
Mfethu uthi Ngiga wena bayezwana bakhona babamisene. Uthi yena uhambile. Uthi uhambile ngoba ubone sengathi akuhambi kahle.
Yabona ngesikhathi ngithi bayezwana. Ngichaza ukuthi akubanga khona into eyi-fight eyidala ukuthi abantu kuze kuthiwa uma ngabe ngiletha lo ngizomqhathana lo ngifuna beshayana. Uma ngabe ngithi bakhona basekhaya bayezwana. Ngikhuluma ngokuthi unkosikazi wami wesibili engamlethayo unokukhanya. Ngamletha kunkosikazi wami ohlala ekhaya kithi kwandlulu. La kukhona khona ubaba. Uyasebenza, uyahamba yela asebenza khona, ayela asebenza khona. Akahlali kwandlulu. Then ke ngicela ukuyichaza nje ngize ngiqede.
Ngize ukuthi ngiyakuhlonipha njengendoda, ngifuna ukukhomba ngomunwe. Ngiyithatha isithunzi sakho kodwa futhi abantu besifazane eMzansi Afrika ngiyabahlonipha abantu besifazane. Ngizalwe esithenjini uma wami wesi-4 kubaba. So ngiyahlonipha umuntu indoda wathi ubaba ufuna ikhuluma iqiniso. Uthi mfowethu amakhosazi amayezwana akhona. Uthi uyamthula. Uthi ngabona omdala kungahambi kahle ngahamba mina. Uthini?
Akahambanga ukuthi akasamthandi uNgiga. Wakathandanga isimo esenzeka ngesikhathi mina ngizomethula kunkosikazi wami omdala. Emva kwalapho wayesethi-ke asasedicide ukuthi angeke beze behlale emzini oyi-1 kodwa into engenzeka unokukhanya uyahamba alasebenza khona uMakhumalo uhlala kwandlulu.
Ukhona unokukhanya? Ubaba odaye akunjalo.
UNgiga wangithembisa ukuthi uzongakhela umuzi wami thina sohlangana ekhaya like makuthiwa kunama like special occasions but ukuthi sohlangane ejardini elilodwa kanje. Kwakungesizona isivumelwano leso ukuthi sobingelelana kube usawubona.
No yebo.
No.
Mhlawumbe ucabanga ukuthi khona umuntu ozoba naye empilweni yakho noma mhlawumbe ukhona umuntu osempilweni yakho mhlawumbe ozoyikhiphile kuNgiga uhlonipha nje.
Ngaphandle kaNgiga bengekho umuntu obekhona.
Sesiwami ngicela ungene la. Ungathini uma ubulala indaba kaNgiga nendaba kaSizinokhanya?
I feel ukuthi uNgiga unamanga.
You feel unamanga uNgiga?
Yeah. And okay. Ayikho into ecasula njengendoda enamanga. Indoda enamanga iyacasula because as women we plan.
Okay.
We have plans, you understand? Uthi ungitshela le ngibe sengiplana, ngibe sengibona i-picture, ngidrowe yami i-picture. So if you making me paint something that is not there,
okay.
It's disgusting.